nyaruka wewe ntiwabuzize ko ujye mukozi wanje agenda kubakorera ngo nuko ufise deni cyanzira zirenga igihumbi ifise eh hari habuze mwo nimwe yoseruka gubye wasabusabira imbabazi imbabazi bazisabira ku isi amosozi abandi bariko baraza gukurunzi uteye ubwoba munsi uteye ubwoba abandi bariko baragenda abanyaruka nuko ebagabo ndakoma amasi ntimbabarira mbabarira mbabarira bavuga ati aha aha sahusabira imbabazi byarakunaniye genda uzozisabire hehe ku isi
bakunzi b'ibiganiro bica ku Mucyo Wera TV turabaramutsa tubifuriza amahoro y'Imana nkuko mubibona imbere ya kamera zacu turafiseho umutumire aratangura twidondore hanyuma asha senga Imana imbere yuko atangura n'intaye yiwe turamuhaye ikaze
hama mutsamake nitwa Hakizimana Finance aba ndumuvuke waburuhuki ariho warumonge mugabo misiyoni mugara ububwiriza kavimbira hamba rero santere iburuhuki nkaba ndumwe muri kavimbira w'umugore no kuvuga ndubatse nta bana fise mugafise umugabo bazi imyaka 9 ama imyaka 9 murumbaho ikibazo ama no kumfasha gusenga hama rero zewe ikintu nagombe ndababarire ni ikintu cyambaye ko kandi narakivuze ni mu isengero ko cyambaye ko n'umukozi w'Imana akibona ufite yamfasha byose na nyine yarabona umukozi w'Imana ndongoye umupastori
ego imbere yuko utubwira icyo kintu manza usenga Imana
manze dusenge nkuko abivuze ndari nkiriko ndidondora hama turagusimiye Imana yera uri mu ijuru turagukengera ukiko nturi umubyeyi mwiza Mana watugiriye neza Mana wadufasize Yesu niwe wemeye ko dukora ibi bintu isaha n'itariki wari uyizi Mana iyo bigiye bize bigira ikimazi uzobukoze n'imitima yawe yera
amen
hama rero sewe narabaye aho nkiri umukobwa ndyamye narakunda kurota mpaye ndaroba nkarota mpaye ndaroba imboga ugahibaza ngo nukuntu nyene by'indodo sitse mu rugo birabandanya bibaza ati ibintu by'indodo mugabo rero kumbura izuru ryaririnzi yaragomba ko norikorera hama nguma ndota ivyo bintu nyumvira kubibwira umukozi w'Imana biranka hama rero gusikana ubu oya mugubu ubyari byaheze kubera hari ikintu satsiye kimbako kizanye no gukorera Imana cyo ndabisemeye Imana rero hama rero hariho ikintu cabaye sewe nababwiye ko ndubatse kandi nababwiye ko tabana fise umugabo wiwanze umuhinga arubaka ari ukuntu rero bakura kuranwa kuza kumugara kubaka ingoro y'Imana hama rero bakura kuranwe bagenda buri kwezi ububwiriza kanaka buri kwezi ububwiriza kanaka hama rero zewe umugabo wiwanze asaragerwa aravuga ati n'icyo yinga nze nzogenda rero yabimbiye ku munsi wa 4 asambarira kuwa mbere kwazoza hehe kumugara kuwa 4 kuwa 5 mugabo agenda kuwa mbere kumugara yabimbwize kuwa 4 mugaze se ndamubarira kuwa 4 none yo kuzogenda kuwa mbere kumugara ya deni uralitsi twari dufite umuntu ibunguru y'amavuta amamesa zenda ritsi rya ntangorane mugambo gati none gamuntu w'Imana niyaza bizogenda gute hasanze nsewe gusa kuko kuri telefone yara telefone gose biteye ubwoba biteye ubwoba biteye ubwoba aze nkateba nkagugumira ubwo umuntu w'umugabo wo kubera yiremesa nasubiye abibonamo ama rero kuwa kane abimbariye kuwa gatanu buratsa mugatsararika umukozi araritse umukozi azuza mu ndimo mugaze nanze mu mutima nari nagize imigabo yuko nzotsangira ante naze mpunga uwo musazo bagiye kuwa mbere gasa ndigiri wacu nkanyegera iryo deni ama rero ndabigize imigabo ko ko nzotsanyegera iryo deni kuwa kane hasitse hararengana kuwa gatanu hararengana kuwa gatandatu haratsandagwara ngwaye ngwara ingwara isanzwe isanzwe umuko mukozi aguma avuga ati uzoze arandamubaye none ko ngwaye ati umukozi azogenda mu ndimo ati mbere zewe kuwa mbere nzogenda kumugara ndamukwaburiye acasigara ararima singaruka ntemugabo none rya deni naryo se naho nari ngwaye nari mfise umutima ugihababu
w'iryo deni
yabagaba ati ze bijya ndabizi cyaramubaza ati mugura gumaha ati se sinzogumaha nzogenda bantu b'imana ndagomenda babwire icyo nguro yo kumugara izuru irayizi nuko bigenze uko arategura urugendo yabagaba kuwa gatandatu urumva ko nagwaye kuwa gatandatu kuwa mungu bisabiranga
urarindarimba
mugagoma fikiri vyizigiro ko azogenda kandi n'umukozi azogenda ku kazi bo wa mukozi asamuzindukana ku munsi wa mbere ku kazi amutsindukanye aramukore barakora asaraza ati yambara ndakurware ku bitaro yagiye rero asanga muhira atari nkuru yo kuvuga kuko nari narembye nari narembye rwose hamba rero aranyambika nyene nyene niwe yanyambitse aranyuhagira nyene nyene sindashobora kwikoma sindashobora kugirana mugabo rero sinanze sindamenya yuko yari mburi bimwe navuga ati nzotsanyegera umukozi w'imana agiye gukorera imana nuko hamba rero hageze sitse ahiteze kunyambika ndatambuka rimwe ndasubira sitse hepfo mu ibarabara sino mini kuntu naguye hasi ndaciye ngo hasi se sinzi ngo basize mu nderutsuku bayite nderuzo kuva mvuka iyo nderuzo ntayindaye bwagiremo ndagiye mu icyo gihe nyine nuko sinovuga ngo bantari isuku sinovuga ngo basize ku bitaruku sewe ndagiye ntazi iyo ndi sandaza barasikana mu bitaro basikanye mu bitaro abakozi b'imana n'abantu barakomba induru ati naka koko naka yapfuye barabivuga urumva jewe aho sindaraha mugabo nagumana amosozi mes hamba rero bigenze uko ndahora jewe iyo ndi urumva nari mu vyanze ivyanze nari ngo rero je ndabibabarira hamba rero ngo barasenga bararuha ha murumva ze ko naherutse banyuhagira sindo menya ngo ndagiye kurindera uzupfu cyane uko naherutse gusa nk'iyibona hamba rero ze wiyo nari aha ku munsi yemwe hagenda abantu bese ndo munyavyasi ndo mugororotse mugandazi kwizururinze kuko novuga ngo ndo mugororotse imanaze ndo bandayigize umubese kwisi kwisi hapfa abantu bese hamba rero jewe sitse kuruzi wewe munyaruka ubwira ubuze umukozi w'imana ko agenda gukorera imana gukobera rya deni we barakaze si vyino o barakaze
nibaguma mwijuru
aho
abamarayika ba
mbuzeye ku iso kiraro barakaze nibarubura kigongwe ati nyaruka wewe ntiwabuzize ko ujya mukozi wanjye agenda kubakorera ngo nuko ufise deni zanzira zirenga igihumbi ifise hari habuze nimwe yose ruka gusabira imbabazi imbabazi bazisabira ku isi amosozi abandi bariko baraza gukurunzi uteye ubwoba munsi uteye ubwoba abandi bariko baragenda abanyaruka nuko ebagabo ndakoma amasi ntimbabarira mbabarira mbabarira bavuga ati aha aha saho gusabira imbabazi byarakunaniye genda uzozisabire hehe ku isi nuko sewe ndagumuko ngumuko hama basa bavuga ati genda utubwirire abantu icya ngoro yo kumugara icya yavuye mu ijuru icya n'ubwato bwa Noa nta kindi kintu kizoza kizokogwa kingana kujya icya ngoro igahera nta kindi kintu kizogaruka kingana kujya gukora nuko ati genda ubwire abantu banze ariko baranka gukorera imana ngo bamwe bakabikekeranya ngo ijya izohizura vuba ngo ijya izohera ati igiye kujura barorera bagiye kuyinzira barorera ati nawe subira ku isi igihe nitsagera uzotaha cyangura ikorasi zavuga ngo tuzotaha tuzotaha igihe nitsagera tuzotaha twese tuzotaha tuzotaha igihe nitsasika tuzotaha abihanganye mureme mwihangane abafise ibibazo mwihangane igihe nitsasika tuzotaha tuzota igihe nitsagera tuzotaha abari mu ngorane mureme muzotaha abari mu bibazo muzotaha igihe nitsagera tuzotaha igihe nitsasika tuzotaha igihe nitsagera tuzotaha abari mu ntambara mwihangane abari mu bibazo mwihangane igihe nitsagera tuzotaha 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 igihe nitsagera tuzotaha urumva no kuvuga sise ku iyo ndirimbo kubera ariyo nazamukanye mvuyeyo ndagomba ko noyiririmba gose gose ndayikunze gose ndayikunze hama rero niho ndatsanza aha abaci bambarira ati genda ubabwire abantu bakorera imana bakora ibikorwa by'imana ko ijuru ririho ko umuntu yarakora azohezagirwa agiye guhabwa ibitsibo umusengero kubera umukozi andongoye mucungazi mutsamujyumva
umuvuga butumwa
oya n'umupastori kuko ariho yari yavuze ati uhera ngaha kubivuga ivyo bintu niho rero narabivuze mu rusengero kuko niwe yasengera aho sinari napfuye nari napfuye niwe yasengeye niwe yambaye hafi kuko bari mu bikorwa by'imana bariko barakorera imana bariko barakora ku rusengero mu nsamake rero hamba niwe yasengeye niwe yagira ante na nyine yari yabonye ko narangize mugabo ahamagaye umugabo w'iwanze nyene yasenze nyine ngo nkutatire imana kuko byanza byaheze imana rero yaranzuye ngo ndayikorere sewe n'ukuri ndanezerewe ko ibi bintu ndose ko ibi bintu byo kubivugira aha ahantu bikaza kuvuga bikazoza mu mahanga hose n'abandi bakabimenya hama rero niho mvuyeyo nzutse basambwira ati wari wapfuye ntego naze nari napfuye mukuvayo rero naciye nzamuka nayijya kuhorasi kuko bambwiye ati taha tuzomuzotaha igihe nisagera ntibambwiye ngo tabavuze genda ku isi subirayo ubabarire ibintu igihe nisagera muzotaha hama rero niho haho rero natsangaruka ku isi niho haho rero mpaye ndasinga iyi ntahe ibyo nabonye nababariye nti ku munsi hagenda abantu besi 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 hama rero abumvise iyi ntahe yanze nuko mwoyikwirikirana
yego aho nyene hariho abantu bashobora kuba biyumvira ko mu gihe abakozi b'Imana bashinze ibikorwa bateguye ibikorwa bashobora kwiyumvira yuko kenshi ibikorwa by'Imana ari ukurondera amafaranga gusa bishyirira mu mifuko nabo bahanura iki
abo o novuga ko bazimiye abo o nk'abo gusengera umuntu wese aha yarakorera Imana abadugize inzu yiwe mu ijuru umuntu wese aha yarakorera Imana baba bamwambitse ibitsibo mu ijuru umuntu wese aha yarakorera Imana azobihemberwa ingero ivyo byo kuvuga ngo abakozi b'Imana ngo bariko barasira ngo barondere inyungu zabo ntabwo barondere inyungu zabo kuko uzorabe uzogende mu rusengero utanga amahera bayakoresha ibikorwa nyene by'Imana vyabigenewe rero abo bantu twobasengera ahandi naho nabo nyene bakigarura bakihana baba bariko bararogota ku Mana Imana iriho kandi Imana irakomeye hama tewe narabonye Imana muri vyisi navuze nti sindi umugororotsi hamwe novuga ko ndi umugororotsi ndoba ndayibese kuko turi mu isi urumva turatsari mu isi sewe Imana ndayibona mu bintu nkoreye Imana ndi umuntu muto ndi umuntu muto nta kintu mfise mugabo umuntu ampaye ikintu ndabibona ngatsa ndagikoresereza Imana nsambona inyungu yavyo akamaro ko gukorera Imana ico karimwo
yego hariho abandi bantu basanzwe bafise abagabo babo nabo nyene basanzwe bubaka rugero rusengero rwo kumugara kandi ugasanga nabo bafite umwikomo w'uko umugabo wabo wiwe agiye gukorera Imana atakintu asize ugashusanga bagize umwikomo nabo wobahanura iki na nyarirya wewe Imana yaciye ikwereka ibintu bidasanzwe bikomeye cyane ku bwa rugero rusengero rwo kumugara
rugero rusengero rwo kumugara zero mbere ndarutinya mu nsamake ndarutinya gose gose natanguye kurutinya tukigubaka muga nkikwisuye aho nobahanura ati umuntu wese azobona umugabo wagiye kubaka ku mugara ntaza atsutse n'umutima ngo ewa mugabo kakandi kakadeni hahantu tutararima hahandi kwa rubanza gute itazogihore urumva ko bambwiye ati Imana ifise inzira zirenga igihumbi irya ngoro yanze nize ndayisiriyeho irazwi kuva mu ijuru ati n'ubwato bwa Nowa abariko barayikora haba mu mahera haba mu mufuko bariko barinzira ubwato bwa Nowa hama zewe gato irya ngoro y'Imana kandi hariho ikibazo nari mfise ngenda gukorera Imana ku mugara cyo gihe nari ngwaye cyane ndagwara ndasika kure mugaho ntivyari vyabaye nk'ivyo tsangira umutima wo kwizera nti ngomeze gukorera Imana ku mugara mu guhereza twarahereza amasima ibibambari ibidobodobo ugaca uzuregeranya ubapakiramo mutonda umurongo hamaze wewe abantu bari babonye ingwaye babonye serutse ku mugara baca bavuga ati yo wewe ugize iminsi ugwaye uziyino yego emuga wewe uragwaye ntiwari kuza uwo munsi nahagiye buke buke
paka ku mugara
hama basavuga ati wewe kubera wari ugwaye nitsara hajya nzura tori bibimbarambara tu bapakira mu isimu uzana basabambira uko nyene bapakiye isima ngatsa ntwari bibimbarambara bakanuga hajya ngatsa ntwara bya bidumudumu bagasira mu isima ngatsa nanze nzanda tora bya bidumudumu ho banuga sira basiramu urumva baratangaye babonye nari ngizi missing wayo muganga za gukorera imana nanze nayo umva ko ngizo kwizera hamwe no genda notsagira kandi vya mbere yuko mpezeze hasahaje umu pastor ati we umaze imisi ingahugwa umaze imyaka ingahugwa urumva aho hari tsamvuga nti ntanaho no umenya n'icyo giheze wese hari kiza cy'amaso hama uwo mukozi w'Imana yari umupastori yubakisa nyine yongoro yo kuvugara hama niho yasaza ati umviriza uze kundaba hajya hepfo basa baravuga ati yowe urikiriye abantu aho nyine twari gukorana ibikorwa by'Imana nibo basi babivuga ati wewe urikiriye wewe urakize ni none ko muvuze ko nkize n'ukugenda ntaranagenda mpezeze gukora ivyo bikogwa uri pasteur niwe yandondeye ndi kwizo mpanuro ha uravuga ati icyo no hanura abantu andondeye asambwira ati ngome ndagusengere ayo maso ntandi cyo nanamubari ati ntiyaze yagusubire ko ati muga sinda gusengerera ku misiyoni uzosanga iwanze kububwiriza sandagenda kubwo kubwiriza kanaka niho nasika nsitse aranyakira mugana hitanye umukobwa kanaka yamperekeze aranyakira anyakiye aransengera n'ubu amaso umbwiye ikibazo cy'amaso cyaraheze kandi cyahereye he
kumugara ego cyane turamaze kumva intahe z'abantu benshi bakiriye kuri rwo rusengero rwo kumugara ariko rurubakwa mbega niki guhamagarira abantu nabo babirabira rirari batagomba gukorera imana na cyane cyane kugarurya rusengero tubona ruko rurubakwa ku muvuduko munini kandi benshi ugasanga ni n'abakristo ngo bahamagarira iki nabo badashobora kumva neza ko bokorere imana muri ubu buryo abakozi b'imana bariko baratangaza
sewe icyo no bahamagarira umwe wese ahari niyumve ko yokorera imana yumve ko bimwinziye navutse nti sinkunze n'umukene mbere mugabo navutse umuntu ampaye ikintu manza gakorera imana nkoreye imana sandonkamwo nanze umugisa rero umuntu wese no musaba yuko yokorera imana kuko rya rusengero mugatuga Noa bwa nyuma kumwe Noa yahamagara ati ehe yinzire hakinzira ibikoko inzoka abantu bakanga kwinzira sewe rero bambariye yuko ari ubwato bwa Noa bwa nyuma
kandi byo wabibwiwe n'abamarayika
ari ubwato bwa Noa bwa nyuma rero umwe wese niyumve kandi urumva yuko hariho ingabire kumugara ugiye urwaye urakira ugiye ufise ibibazo biravaho kumugara n'ahantu hahezagiwe n'Imana urumva hariko harubakwa aba Imana ibizi urumva si ibintu by'abakozi b'Imana biyadukize Imana yari ibizi urumva ko naho bambwiye ati rujya bariko barabahenda ngo barabahenda ngo ntiruzoyuzura umva abi abantu bo mwisi nibo babivuga ngo ntiruzoyuzura ngo bijya ngo bizomyamara imyaka na mirere bambwiye ati genda ubabwire rugiye kuzura murorera kandi bagombe bagwinzire murorera rero abo bantu bariko baraguma babirorera gukorera imana imana nayo ikazogirane ikazobafasa kandi bakazoronka ibitsibo
yego urakoze cyane turagushimiye urangize usenga imana
hamba rero icyo nanze nagomba ndangirize ko kuko ndasimiye abandongoye bemeye ko novuga ibi bintu ngasimira n'abantu bagize nte ico bafasize na wewe ngaha wakoze ndagusimiye hama rero abumvise ibi bintu nukuri nibavyakire kandi bakorera imana bavyumve kuko gukorera imana biri mu kimazi
yego
hama ndagusimiye mana nibahezagire kadusenga imana mana uri mwizuru ndagusimiye ineza yawe ndasimye ukuntu wabanye nawe mana y'intahe abantu bagiye kuyumva baze bayumvirize bagukorere mana satani ntabasire ko mana umwizima mana nibagukorere bumve mwami yuko babinezererewe ibi bikorwa byo kumugara hama rero Yesu nanze ndagusimiye kuri imana ndagusimiye kuri ndiho aho bigiye kwamamara aho bigiye mana hose kuzoyumvirizwa mana umwe wese aze yiyumve ko yogukorera umwe wese aze yiyumve mana ko yogukorera akagusingira intahe erega mana gukorera abagusingira intahe nanze ndagusimiye mana ubwanze wangarukanye ngo ndagukore usisikare mana kunyigisa kugukorera mana sinze ndakwibagire bya byinza byo mu ijuru mana ndabona mana sinze nzobihombe uzompe kukubona urakoze Yesu ko wumva kandi ukishu ni mu izina ryawe ryera
amen.